what about our love? Is there anything you have to say? And what about my feelings? We throw them all away. Am I to forget the way you look at me? Am I to forget all the things that were to be and stop my loving you?
Loving you,
oh yeah, it would be so hard to do. Remember what I told you, if I ever say goodbye, it's gonna be so very hard, but I won't be the one to cry. I'm going to forget the way you looked at me. I'm going to forget all the things that were to be. Da 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 da